Jabba dabba ba da di da, da da ba da da ba dancing now, yeah.
What you got?
Just to keep on dreaming all night.